Mmemme izuụka ekpere maka ndị prophetic akpọrọ prophetic prayer conference ndị apostolic coalition of prophetic elders abịago n'isi njedebe anọrọ na ya bụ mmemme wee na-akpọ oku ka abanye anya ekpere. Ya bụ mmemme bụ ndị apostolic coalition of prophetic elders onye ndu ha bụ international president ha bụ venerable Chima Ugochukwu bụ mmemme eji wee na-achụtara Chineke nna mkpụrụ obi ọgbakọ ekpere n'ụdị pụrụ nnukwu iche ọgbakọ ntọrapụ nakwazi ọgbakọ nnapụta na ịgbasa ozi ọma n'ụdị pụrụ nnukwu iche Chimmeri Chukwu Mezie m wee wetara anyị akụkọ.
Venerable Ugochukwu gwara ndị otu Kristi na ịkpalite mmụọ na mmụgharị bụ nke kachasị mkpa ma kwụnwee mkpa ọ dị ka onye ọbụla bụrụ ndị ga-enemi anya n'ihe gbasara okwukwe ha na Chineke ma bụrụ ndị ga na-anabata ezigbo mmụọ nke a ga-eji wee na-agụ okwu Chineke nakwa ekpere so ya. Onye ọbịa pụrụ iche ahụ bụ Reverend Dr. Johnny Johnson gwara ndị otu Kristi ka ha bụrụ ndị ga-ekuni ma wee nabata okwu Chineke nke ha ga-eji na-anagide ọnwụnwa ọbụla ma kọwapụta na amara Chineke bụ nke ga na-enye ha nghọta zuru oke. Onye Vice President nke Apostolic Coalition Prophetic Elders bụ Dọkịta Anaeke Anambara kọwapụtara aṅụrị na afọ ojuju ya nyegara Chineke na ohere o nyere ya iso na ndị ga-abịa ya bụ ọgbakọ ma kọwaa ya dịka emume nke mmụọ. Odoziakụ Blessing mere ole bụ onye kwuru okwu ike nke Chineke na ya bụ ọgbakọ ma kọwaa ya bụ ọgbakọ dịka ebe Chineke na-aza ekpere mgbe ọbụla.